yangosikazi uthi ufunani
mntana akho ufuna pizza
ufuna pizza ungamjayezi kono lapha kuzemhlabeni asoze sizomuntu osesizwini thini
angimjayezi kathi manje mangikhanuka into ngingasakhuluma
kumele ukuthi akhanuka into ezingu 3 sesijuza engcono different between
yikuphi kona okumele
sikujuze uhawukela okunye kwini
ufuna inkukhu ewaswe
inkukhu
nerostiwe esibili
iphi lezi ezirawundayo yonke umbiphisi
yonke iphelele ibusiness ayisuda abantu sisuze singanani
ufuna isidumbu senkukhu umntanami ufundise kumele ukufundise kusese sisweni kwenza ukuthi ungasihluphela kusasa
ngiyamfundisa ngithi nasesisweni
angathi ufuna lokhu wena dlala angathi ufuna ipizza dlani lokhu zeni amagwinya
hayi kamagwinya
angathi ufuna ichicken roast weyo ikhabishi lempita
vele namhlanje angazi ukuthi zadlani ngoba ngifuna yena ipizza lenkukhu
amaye mina ngilamali lapho phela suze sizwe ngumuntu osesiswini yini
katantu uhambile wasebenza izolo
ephisi yeah nisebenzile but asuze sizwe ngumuntu osesiswini mele kukhona la afunda ukuthi kusemhlabeni la ipizza angeke ngikwazi ukuyithenga
mina
umntwana uyamfundisa umfundisa into esesiswini umntwana mele ayenze into esiza igwanisa kusasa
asuze namphela ngeke ngize ngimbelethe ngazange wadla into ezimnandi
but asuze sizwe ngumntwana osesiswini
into mele sizwe ngaye asizwe ngaye ngithi ngiyakutshela ukuthi ngiyayikhanuka kade phela ngicela ukubona iphone yakho
njenganini
kule into engifuna ukuzidlala lapha ezithandwa umntana nami ama game lapha efoni
umntwana ufuna ama game efonini yami
eh kade ufihla nona kona
phone amfihli lutho but umtshela umntwana useza sixabanisa anje abona ukuthi umntwana usesizwini base ufuna ukwazi into ezisefonini
yami siyaxabaniswa kuyini efonini
iye umfundisi umthetho
sathi ngihlele la khona nawe yamboleka
uzathi kuzalwa khona lapha uyathi uzalwa ukuthi lo usuhlala wethu kona asona sizwe umuntu osesiswini thina kuzasihlukanisa kuseswini kuyabuya kungelayise la
kwathola
ubaba kwengekho
ufuna ukuthi yebele thangazimiselanga
ah masomethu uthathe ifoni yami la ungaba le stress uzithwele nxa unjamela ngibone ezinye izinto la
nikuyini
ukuthi kulabantu abenza lanela kulabantu abenza ama jokes lapha chini bayabhala umunye athi morning love umntwana sekuthatha
ngoku ethi morning love efaka ijoke efonini yakho
bayi abantu bayabiza even emakhumbizi uthi my darling umuntu ungamazi
ah wena isitori senesofuna ujela sona
akula story
uboleke ifoni le mfuna ukubona mina
khuza umntwana
ukudlala igame eyi-1 kuphela ngibhorekile phela
ubhoreke ngani khuza umntwana khuza umntwana sizwe ngomntwana thina